Machiegni kendo atimo mos machiegni kendo lokroge mopogore osebedo katimore e piny owacho e jumachiela mokadho mano kaluwore koda ng'anyo mag rowere mag Gen Z pacho kae. Tok jumbe adek mag ng'anyo chalo ni wach nosaso jatend piny mokwongo wito oko paro mar chik mar omenda mano nyuolo ng'anyo duto. Kata kamano ka ng'anyo medore oduogo wuoyo sirkande ka ndalo machuok bang'e to gai mar obila Japhet Koome ogwe tao. Dibendi gikone koro sirkal winjo dwach jopiny koso en mana weche mag siasa. Mae wach ma okolo kawuono e chendo mar mine wacho ka ntiere koda jaked ne ratich oganda Millicent Otieno mano mar Local Capacities for Peace Kenya ka ntiere e studio wa ma Kisumo. Imore Millicent idhi nade?
Oerimore ahinya Jael, adhi maber, amoso jowinjo wabe duto.
Erokamano ahinya Millicent, ka bende wamor mar bedo kodwa odhiambo ma kawuono e chendo ni. Penjo maduong' ma bende ji dibed ni penjo en ni to bende piny owacho sirikal winjo mano kaluwore koda gik ma bende osetimore e jumbe mokalo. Sirikal winjo adier adier koso gin mana weche mag siasa?
Chutho to wanyalo wacho ni gima rawere osetimo en wach mipuoyo ahinya. Mokwongo kata kapok wadhi e weche mipuoyogo, adwa goyo mos kendo wakuyo ahinya gi jonyuol molalo nyithindgi manoyud kware to kata moko mabende nosetho mbele kanyo kagigore ne ratiro mar chike mondo loki kendo kagigore ne piny ni mondo piny obed maber. Chutho goruok manegigore kendo wuok manegiwuok magidhi mondo duondgi owinji omiyo lokruok gi obiro. Kakiwachono, ker nogolo chik maniluongo ni finance bill no. No nyocho wite oko manyiso ni gino nomake mafuanda mochune nyaka koro otim kaka jo Gen Z ne wacho. Mar ariyo wachako waneno ka Inspector General bende en bende gini nochune. Wanyalo wacho ni iwinjo duol lakini pok ochopo kare. Ochalo bur ma pok ochiek lakini iwinjo ka samoro oili. Anda wach ni chutho osechako chiko ite lakini ok dwa wach ni owinjo jopiny te gik miwacho te. Kata kamano ochiko ite kendo osechako timo gik moko. Ne waneno kata ka cabinet be nobedo dissolved. Omiyo mano en ranyisi maber kendo mano nyiso ni rawere madhi mbele gi lweny ni wamedo mana siro gi. Wan kaka mine wachung' kodgi wamedo mana siro gi gimed mana choro duondgi nikech duondgi no e duondwa.
Yeah, Millicent wacho kanyo ni ochiko ite to winjo to pok ochopo kare. Mano dwach jopiny. Chopo kare koro nyiso nang'o? Nikech jomoko bonene ni gik mosetimo kanyo mago moko kuom gi ng'e ni gin gigo ma bende Gen Z gi ne dwaro ni mondo otimre. Ang'o kendo mowinjo bed ni omedo timo kaka jatend piny?
Adiera kwang'iyo gigo monego bed ni timo, nitiere moko moko chuno nyaka koro iluong oganda ni ubet piny nikech en ker kendo en jatelo to wan gi pend chike makonyo tayo piny. Nineno kaka kawuono nowuoyo kowacho ni koro dwa keto Kenya ma ji riwore, kia ni dwa pog ji e yo maratiro, kabila ka kabila, ng'ato ka ng'ato nyaka bede sirikal. Mago gik moko onego bed ni goye mbaka. Ne en jatelo, en mano gima nochung' achung'a gokinyi to en gima osewach ni gima kama. Obet kata gi jombetre moko to obet kata gi joge moko machiegni to okawo nyaka weche ma jo Gen Z ne wachogi. Donge nyicho waneno kodhi kata mana e X space. Donge kuonde go donge ginotemo fuono ne weche. Nitiere weche moko makoro goye mbakalanda. Emomiya wacho nochiko ite to winjo lakini moko kdonji. Koro chuno ni nyaka kwa neno koro tim nyaka luwach. Ka ena ena wach matimo koluo to wang'e ni jo Gen Z kaachiel gi jo Kenya be osewacho ni jogi oseketo singo mang'eny chakre jatelo ne bedi kendo miriambo osebede iye mang'eny. Koro wanyalo neno ranyisi no winjo to ok wan gadieri no the team. kanye makoro weche nitige.
Inkech kanyo benda winyo kiwoye weche mag twak, kiwacho ni okochuno mondo orit weche mag twak gi. Gigi duto ta winyo ka jomoko wacho ni gin gik mantiere katiba mwinyo mana ni okete tim. Tinge ni twak ni bende iwachore ni winyo beno chako juma manyien. Ka bende kinde ma ne waloso kodi wacho ni twak dhi nyime, en gima dhi nyime, to jomoko bende wacho ni ok owinjo twak bende otimre.
Jael, twak dhi nyime.
Mm-hmm.
Jo Kenya wuoyo, ok Gen Z kende. Wan wawacho ni wasiro Gen Z nikech gima gitimo no en tim ma piny te obuok godo nikech ne ji ok ne par ni nyalo timre kamano. To ka ne oket pend chike mag Kenya to ne giketo close moro ma giwacho ni public participation odhi mbele mane tuwa. Kendo en gima ok onego chungi. Iwache e kor ndara, iwache e mbui, ji wuoyo ji go mbaka. Jotelo chiko itgi, jotelo go gin be giwuoyo giwegi. Aparo ni gima ji kwedo en twak moro ma ji biro to ji matin obet e mesa kaeto ginyisowa ni ung'e ni ne uwacho kama kama, wan koro wadwa nutim kama kama, kaeto gipogore gik ma gipogore, kaeto gik ma giwacho ni gidwa timogo ok tim. Ji ool, to kata Gen Z be wacho ni ripode adi ma ji osebet piny ni ji twak to onge gimitim. Donge ne waketo kata mana ginene njonjo akiwim report, nitiere ripode mang'eny kata mana Kenya National Dialogue report, ena report jigo mbaka to gigo kdhi mbele. Emomiyo ji ne wacho ni kaponono ni twak nyalo bete, nitiere gik moko ma ji nyalo twake kata jotelo nyalo bete gachiel kod jopiny, to nitiere moko mitimo atima nikech chike go nitiere, onge gimomono gitim. Mane pogruok manitie.
Millicent bende kendi wacho, gimi temo wacho en wach mar public participation. Kech be, kawangiyo weche mag doho, doho sebedo kachungo wanyaparo chendo mara affordable housing, negi wacho noko timne public participation maber. Wach ma shift mabere nyoro doho bende nongado, gichagi we wach mara public participation. Any serikal, time tok time yo maber koso ok time kaka dwaro, nikech kawa paro kaka mar finance bill ni ne wang'iyo kanyero gikawo jokanyo mopogore opogore mondo otwage wachni.
Ne gikawo jokanyo mopogore opogore mondo otwage wachno mana ka kitemo fuonono. Nitiere weche mang'eny ma kata ni wawinjo jatelo ma koro nogol, Bwana Murkomen, kane iwacho wach levy mar ndara. Nitiere kaka ne gino dhi hinyo jopiny nikech ni dhi med petrol. Ting'e ni dine bed ni yawagi, nyithindwagi ok ochung' matek, to gigi nyichi timogi atima gagoko. Dong' waneno mar udi no, donge jatelo timo atima gagoko. Ni jopiny ywag ni yae, gini hinyowa. To ichunowa gi ot nang'o to wan gi udi jomoko kuomwa. Tang'o momiyo ing'ado pesana ni dwa chul godo ot ma an awuon ok bi konya. Tiyudo kiriyo gi ariya gi thuon. Koro riyo mani riyo gi thuon ni, ng'ato kose riyo gi thuon kato dugo nyiso uni dong ne watwak gi jopiny. Ni ne waketo gini mondo ji ogoye mbaka. Wan kaka wanene, wan gi rem mar udi. Omiyo kwa gero udi, to wadhi kete nengo mapiny, to koro jakenya ka jakenya gidhi bedo gi ot. To kata kamano nitie gik moko mopondo e wach udi midwa los gi. Maka jitemo penjo to ok gidwa fwenyo ni ok gidwa keta yanga. Emomiyo wawacho ni lweny madhi mbele ni kendo mbaka ma nyithindo gi oketo dhi mbele ni makoro oriwo jo Kenya te, en mbaka ma nyaka dhi mbele, en bur ma nyaka chiegi kor kibro biye mondo tutu no wuogi. Sani pod kor kochake. Omiyo wan pod wawacho mana ni giketa keta kinda kendo gik moko kaka gitemo fwon achiel kachiel. Ratiro mar rito ng'ato ka ng'ato, mano en ratich ng'ato ka ng'ato e pinyni monyuol ni ngimani ok nyal kawa kawa. Mago gik mok goye mbaka, mago gik mitimo nikech en ratiro.
Mano ni kare, Millicent, gigi timore ahinya e sirikal mamalo. Tukawa we mano bende wasenene counties mamoko, mwaneno rowere ka bende poda medo the pain kagisundo ahinya governors, jotele counties. Gidoro mondo jotele counties go bende uwogoko, uchiuler kaka sirikali tayo, kaka omendi tiyogodo, nganyo mabende waseneno Bomet, Kericho, Kanyakla, Kod, Nandi. Ineno inye ngino mabende koro sudo dhinya ke counties etelo mamoko mag kor gwenge.
Ma en wach monego goye sigalagala nikech en wach maber. Jotelo newe ni jopiny nindo to jopiny koro chiew. To gichiew nyaka kuonde ma jok moko ne paro ni jopiny ok nyal penjo penjo. Mana ka kitemo fono waneno Nandi, waneno Kericho. Kuonde mane ji wacho ni telo ni en marwa. To giduog giyudo ni kara giinyore nikech sama idhi nyiewo mkati pesa mang'encha. Gibende pesa na ema ginyiewo godo mkati to giyudo ka giinyre. Sama fertilizer ok otiyo maber, kata gik moko ok otimre maber, mangima, nengo mar ngima odhi malo, to giinyore. To chutho, ji noketo geno margi kuom weche mag county. To waseyudo ni kar, sama ji oketo wange sirikal mamalo to kare county ka, be weche dhie marach nyo waneno kaka nyo ji otimore gi Governor Sang Nandi. Maji ogone aga koko ratiro, maji uwok ji owacho ni oyonge giminyiso wa nikech gik miwacho nwa go ok donji. Gima jopiny wacho en ma. Chutho kadebe. To jotelo manie kaunti gi. Marang'o ok ginyal bidho nwa wach mondo giwach ni pesa ni otiyo kama, gini otimre kama. Warango ngimagi. Chutho ne waneno kata mana Kericho be. Kata gik manocho timore Eldoret, ineno kisiemo wang jotelo. Ni ang'o momiyo unudak maber to wan wasandore. Nuwacho nubro kelo ndara to kukelo mokonyo ji. Nuwacho nubro ndiko watich, ibro mi kata yude mondo chak kambi, mondo giyude tenda mag sirikal. To tenda umiyo ruo, niyudo ka jiyuak. Kata mana Nandi ni winjo ka jiywak ni kara ipogo tijni kara ipoge nang'o. Omiyo twak makoro dhi mbele kuonde mane waparo ni ji ok nyal wuok mondo dhi e ndara. En wach makoro medo wa mijing'o kendo nyiso wa ni lain makoro Kenya okao ni en lain maber. To chutho onego warange mondo kiko muomwa nikech ka koko no dhi makoro muomwa to nyalo bago wa. To kata kamano, governors, jotelo kiwango mopogore opogore, ok sirikal maduong' kende, kata sirikal matindo gi. To kata jok manie procurement, to jok manie logistic, ng'ato ka ng'ato nyaka koro rangre mondo upenjre ni, sama wang Gen Z oyao bu, kisomo nyingi, ang ne yudi ni jakuo, maonego bedni ikiro oko, osibro yudi ni in ng'at matiyo gi peso ganda, eyo makare makelo dongruok mamiyo ji nyalo yie gi tiji koso.
Ero kamano ahinya Millicent. Sani giluonge ni en mosruok, eh? Ngat ma giyudo kamano to gimoso kata giyoro ne mose. To kawatieko Millicent.
Imoso gi.
Kawatieko marawa piyo piyo, waneno ringre mabende ikwanyo kore kae. Osebed kisundo mondo ogai mar obila ogwetao mabende ne otimo kamano ero. Mano oromo eido ratiro. Ratiro jong'anyo mano make, ratiro jogo eko mabende olalgo, ratiro jogo mabende ringre gi ikwanyo gi kinde machalo koda ma. Mana mapiyo kawatieko e dakika achiel.
Mano okoromo da. Okoromo kata matin. Nikech kane wachni ochakore mar nyithindo inego, ne ji ogo koko to ker nobiro mokwedo ni Kenya National Human Rights ok ochiwo ripot makare. Kane iwacho noneg ji mokalo ji 20, chako chore 23, to ne ging'anyo kendo ne gitimo sinani ka giwacho ni ji ok onegi. Ing'e ni ringre makoro iyudo gi kawuono ne wayudo ni ng'enygi ne gin rawere manyiri. Nikech ripot manowuok, ng'enygi ne gin nyithindwa machuo. To sani koro iyudo kata ka nyiri. Koro wakia ni adi ma manonegi to pande. Jopiny ohum nono kendo jopiny wacho ni gini chal ni jogi notimo to en chal ka gima nopande. Ok inyal wacho ni mae gima notimore Shakahola cha, but chal ka gima ji ng'urni samoro obila kata mana nitiere jok moko mane oluongi mondo olal gi nyithindwa manyicho lalgi. Kato koro sani ringruok ema wadogo yudo. Wawacho niya, kata bed ni kome osewuok, sirikal onego tije. Chon ka nodong'o ni wacho ni sirikal bade boyo. Ka sirikal ni bade boyo, tang'o ma mone yudo jok mano oginene, onego nyithindogi. Nyocho waneno ka Gen Z miyowa nyaka nyinge, nyaka jaodi, nyaka... Ka koro nyithindogi nyalo timo tim makamano, to be ok gin nyithindo, nito ginyisowa ni gin jok madongo nikech moko kuomgi ni nyaka gimine gi nyithind, gin be gin gi nyithindgi. Ka gin giwegi ginyalo timo, ginyalo oro nyaka jombetre mafweny wechegi. Ang'o ma mondo sirikal timo gi? Wan kaka jogo matemo siro ratich ng'ato ka ng'ato kendo ratich oganda, wawacho ni sirikal owe wuondore. Nitiere moko ma ging'eyo, giwuoga wuoga e lela mondo giwachnwa. To magikia, to gin gi mashin monego bed ni gitiyogo mondo gifweny ne jopiny, mondo jonyuol ma nyithindgi olalgi oyud kwe.
Erokamano.
Nono, to thogi ok bibedo kayiem nono. Ginyalo miyo piny dhi kamarach ka sirikal ok dwa timo yom, ok dwa yudo yom minyalo fwenygo gima notimore ne nyithindgi. Magi nyithindwa, magi nyithi jo Kenya. Kata ng'at achiel nok onego tho to koro githo. Omiyo wadwang'e nang'o miyo githo, ng'ama onego gi. Sirikal nyaka duok penjono.
Mana ka kitieko kanyero ni sirikal bade lach. Sirikal ma bade lach no ero ochiw duoko mondo omi jo Kenya oyud duoko makare e wi gigo eko mabende osebedo ka timore. Millicent Wamor, kinde duto mar bedo kodi, kimiyo apachi e wi weche makagi kacha matimore pacho. Kero kamano maduong', mano ema bende ne wantiere godo e chenro ni mar Mine Wacho. Kik idhi mabor, pod waduogo gi weche mamoko mago mag oimore.
I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after